kubasha kure mucho mucibo cyo kwitwa n'inzara ribasha gutanga icyo kurya mucibo cyo kubura urubyaro iyo marira dufasha tugaheka niyo yakuye abisirayeli mwe giputa iyo mana yacu iba mutinyanja niyo yabahaye manu bari mu butayu bararya 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 barahaga Hallelujah.